twaje mu izina rya Yesu umwe wese ahari muri kano kanya tugomba tuganire ku nkomezi ziri mu gutazira Imana canke muri louange canke adoration mwene data hari inkomezi zitangaje mu gutazira Imana gutazira Imana bigarukana umunezero mu muntu gutazira Imana birakwega Imana ikaza gukora igitangaza mu buzima bw'umuntu gutazira Imana bimanura cyane inkomezi za Satani bituma ikigeragezo coroha kandi kitari coroshe turabona ijambo ry'Imana mu ngoma ya kabiri igice cya 20 n'umurongo wa 21 havuga ngo Yehoshafati yari ategwa n'amahanga atandukanye bene data Yehoshafati asenga Imana abwira abantu bose barambara amagunira basenga Imana hanyuma basenze Imana Yehoshafati Imana ikinga urutonde ati muri iyo ntambara ntimuzorinda kugwana ntimuzorinda kwigwanirira atariko nimuze mwihagararire murara ingene agakindabare ingene Imana ibereka agakiza kayo Imana ishabwira ngo mutonde urugamba mushiraho abaririmbyi abaririmbyi bashazishije kwera ngo Yehoshafati aca ashiraho abaririmbyi batangura gutazira Imana batangura gutazira Imana bamaze gutazira Imana Imana yaciye ituma abansi babo basubira nawe Bibiliya ivuga ngo Imana ishyiraho abo kubaca igico ishyiraho abako batega maze abansi babo basubiranamo bobo baratazira baratazira ry'amajambo ze kwicara neza yasome n'ingoma ya kabiri igice cya 20 nahere ku murongo wa 21 ariko urashaka gusoma igice cyose Bibiliya ivuga ngo Uhoraho acatuma abansi babo basubiranamo hanyuma rero icyo kiyaya ngo bagiye baca bacita ikiyaya kiberaka ikiyaya cy'amashimwe kuko Uhoraho yagwanije abansi babo yabagwanije biciye mu gutazira Imana gutazira Imana birimo inkomezi zidasanzwe bituma abansi bari bagukuriye hasi basubizwa inyuma wewe utarushe ikindi kintu gutazira Imana bizana bituma kuko ngo Imana yacu iba hagati y'amashimwe bituma Imana ikuba hagufi cyane ikabana nawe muri situation iri izira ahandi Imana ishobora gutuma abamarayika bakaza kugwana ariko iyo uri kuratazira Imana nshuti yanje Imana yonyine irihagurukira ikaza igakora igitangaza rero umuntu w'Imana nakumara kubwire ngo wige gutazira Imana mu mashimwe n'Imana ikorera ibitangaza urashaka kubura ahantu wihebuye urashobora kubura ahantu by'ukuri by'Imana wumva umengo byakurengeye ukabona situation ikikuje umengo yakurengeye rwose ariko nakumara kubwire umuntu w'Imana ngo wige gutazira Imana gutazira Imana rero birakwega Imana Imana ikakwegera Imana ikakugirira neza nshuti yanjye niba uri mu kibazo uri ahantu utabona nyemere utazira Imana basi uhokoresha ubukuru bw'Imana uhokoresha kugira neza kw'Imana muri uko kuhokoresha kugira neza kw'Imana Imana na izo zikora igitangaza Imana ikwiyereke abantu batangara Imana iyo uyitazira nayo irazi ikagutazirisha iyo uyishyira hejuru nayo iragushyira hejuru Imana iyo uyamamaza nayo irakwamamaza niko imeze ariko rero ntuba ahantu ho gucika intege uba ahantu ho gutazira Imana igumvisha wumvise iri jambo ugire umwimenyerezo uno munsi wo gutangura gutaza Imana uyibarire ko ari nziza uyibarire imirimo myiza yakoze uyibarire ibitangaza yakoze uyibarire ibyo bikomeye n'ibimenyetso yakoze nayo izoza ikora ibitangaza kandi urakoze yuko wabyumvise reka dusengane Imana Mana urakoze cyane kubw'uyu muntu yumva afise umwami imigabo yo gutazira yakiri ijambo akumva aragize inkomezi zo gutazira umuhe inkomezi kandi mwami ubuzima bwiwe mu gutazira nawe uzatazirisha mwami urakoze Imana yumva amasengesho ndagushima ko ari wowe uriye n'ishimwe umwana w'umuntu aba ari wowe uriye n'ishimwe ukureho imitego yose ituma abantu mwami Yesu Kristo batagutazira mu izina rya Yesu Kristo amen.